Abanyakamwe Chibale isti yona yona Songa mbere Franka tumwebaze Songa mbere Franka tumwebaze
Abazutwena turakwe Niwe Franka tumwebaze Chibale isti turakwe Niwe Franka tumwebaze Tusa uro tufechele Ni Franka tumwebaze Akaruru kajena keye
Oh, question, go down.